Sula ne fialungumbwa amaboko yandi tekata ifialubembu amonu yandi yantwala kufintu ifibi akanwa kandi kaisula ne fiamikonto ndifwa echewo chenu
yawe ni mwemwe uwandi yawe ni mwemwe
Aishila fi mukongola Satanu yu Aishila fi mukonaula Satanu yu Aishila fi mukuipaya
Ewa kukongelesha
Enethi afuaya Afuaya bakufana nkwe Kanshiba muninane Wonse
natuichebe
Imirimo Yesu pachalo vushe ila sekesha lesa Nanguchiwa tie ni bonse tuchinje misango Nukulolesha palya palupanda Epo mulopa wamfumu Yesu wasumine Dimo tatuishi bafwe bantu tulabembu kamukulanda Dimo tatuishi bafwe bantu amazambia moyo tuchita Nicholesa hariko tisholuse Nogute muisha fwe bana bakwe Tie ni kuchivye umulwani na mapange yakwe Chila umo na umo eluke
Yawe ni mwemwe uwandi Yawe ni mwemkwela yandi Yawe ni mwechubo chandi na papa
Kukumembusha ndi Twawila pankasa sheme